Izinqubomgomo zikaShaka zokuhlanganisa izizwe zabhekana nokuphikiswa phakathi kwezizwe ezinqotshiwe. Ukuqaliswa kwalezi zinqubomgomo kwaholela ekuvukeni kodweshu kanye nezingxabano ezizweni ezazisanda ukuhlanganiswa. Ngenkathi uShaka enqoba izizwe ezingomakhelwane, wafuna ukuzihlanganisa nesizwe samaZulu. Lokhu kwaholela ekutheni izizwe ezinqotshiwe ziphoqwe ukwenza amasiko akwaZulu, kanye nokukhuluma ulimi lwesiZulu, kanye nokuhlanganiswa nebutho lamaZulu. Nakuba ezinye izizwe zazinikela ngokuzithandela ebukhosini bakwaZulu, ezinye zamelana futhi zaphikisana nalezi zinguquko. Izizwe ezinqotshiwe zazivame ukuba nemikhuba yazo ehlukene yamasiko, izinhlaka zenhlalo, kanye nezinhlelo zobuholi. Ukubekwa kwamasiko nolimi lwesiZulu kwabeka engcupheni ubunjalo kanye nokuzimela kwabo. Ezinye izizwe ezazinqotshiwe zaza ukuvukela umbuso kaShaka zazama ukubuyisa inkululeko yazo futhi zazama ukulwa namabutho akwaZulu. UShaka akazange azihlekise lelo zizwe ezazifuna ukuhlubuka, wazivukela ngamandla anonya, esebenzisa imikhankaso yezempi ukuze zibe yingxenye yesizwe sakwaZulu ngempoqo. Yize kunjalo, kukhona izizwe azivumela ukuba zizimele futhi zingabi yingxenye yesizwe sakwaZulu. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi izizwe eziningi zagcina ziwamukele amasiko akwaZulu futhi zahlanganiswa nesizwe noZulu zaba yisizwe sinye samaZulu. Sibonge ukusiboleka indlebe. Uze uqhubeke nokubheka amavidiyo amasha.